Anga haora e rua e haere ake nei, ka tuwhera ngā wāhi tuku pōti o Piritana Nui, mo te kōwhiringa pōti o taua whenua. E rua noi ho ngā rōpū tōranga pū, kua eke ki te pai i ngā kōwhiringa pōti o mua, arā ko te rōpū reipa me te rōpū Conservatives. Hioi he tiro hou tēnei te hara mai nei arā ko te rōpū Liberal Democrat, ā kāre nō kia pēnei rawa te kōtata o te whakataetae mai rāno.
Kanohi hou, kua hōhaite i ngā kōrero me te ahua o Brown me Cameron, katahi ka huri ki a Craig me te pai o āna kōrero, taku ki te nei, taku rongo nei, he tangata matatau, tangata mōhio, o taunga ki ngā ahua te whare pāremata, me te ngāwari anō ki te iwi.
Me te aha ka whai wāhi atu ngā Māori kei Piritana e noho ana ki te tuku pōti.
Kāre kore ka haere au ki te pōti. Me ngā Māori o konei, ko taku hiahia, haifua i tēnei taukumekume, i tēnei umanga nui, ka tirohia te tikanga pōti o tēnei whenua.
Ko te tikanga pōti ihu puta, ihu toa, arā first past the post, te tikanga pōti o Piritana Nui i tēnei wā.